Saka kuenda kwakaita unogara nemwe mukadzi akanonopinda nemukadzi yomumba mangu. Saka andizive kuti achiri kundide kana kuti achandine. End of March up to now.
I'm going to go to the house.